cecafa u18 imekuwa completed na the best team imewin. Congratulations to Uganda na Kenya. Tarudi kwa draft tuangalia wapi leo kumeenda mbaya. Though amejitahidi lakini haijakuwa enough, so kuna next time.